Turashimira komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 I Kigali ikaze. Mu makuru kuri no mugoroba mbwiye gushikirizwa na Diane Ninahazwe ndi muri studio ya gatanu. Mu Burundi ikena ry'umuyaga nkuba ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura rimaze gusubiza inyuma iterambere ry'abanyagihugu ba mu makartier abangamiwe n'iki kibazo.
Bashobora kuba badandatse ibintu ntibihave bigira ingorane nk'amata. Amatara birafasha cyane, bituma tuba ahantu hameze neza kandi habona, kandi ducuruza ibintu bigasohoka.
Unumwe mu banyagihugu baba mu makomune ya Kabezi. Ni komune s'amakomune ya Kabezi iri mu ntara ya Bujumbura. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu 80 bo mu gisagara ca Goma nibo bamenyekane ko bicishijwe inkoho mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa. Abandi 228 barakomeretse igisirikare gisabwa kutanga imihoho. Sudani ishobora kwemera ikoreshwa ry'ikivuko ADRE. Iki kivuko kiri ku mupaka ico gihugu gihana na Chad. Ni mu ntumbero yo korohereza abagira neza batwara imfashanyo mu burere inzara izuri inzara. Idoha ku murwa mukuru wa Qatar hariko habera ibiganiro ku ntambara ya Israel na Hamas. Israel yavyitabiriye, Hamas ntiyagiyeyo. Ido ni duyano makuru yose duce ku masonga. Ni mukanyi sase sangwa ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose. Reka makuru ndabafitiye kuri uno mugoroba ndayuguruye ku mugabane wa Afrika. Urwego rw'ubuyobozi bw'ikirenga bwa Sudani bwavuze ko rushobora kwemera ikoreshwa ry'ikivugo ADRE. Ico kivuko kiri ku mupaka Sudani hana na Chad. Ni mu kiringo c'amezi atatu. Ni ngingo ibigo bitanga imfashanyo vyari bimaze igihe kirekire birindiriye kugira ngo bishobore gushikana imfashanyo mu turere tw'intara ya Darfur twugarijwe n'inzara ejo ni mukankusi.
Abashinzwe gukurikiranira hafi ibijyanye n'ibiribwa ku isi bavuga ko abantu barenga miliyoni 6 bahura n'ikibazo cyo kutabasha kwihaza mu biribwa hirya no hino mu ntara ya Darfur. Iyi igenzurwa hanini n'umutwe w'abitwara gisirikare ba RSF imaze amezi 16 mu ntambara ihanganye mu n'ingabo za Sudani. Inzara kandi iranuma mu nkambi ya Zamzam mu majyaruguru ya Darfur. Ingabo ziri ku ruhande rwa guverinoma zazitiye imfashanyo mu kwezi kwa kabiri yambukiranyaga ahitwa ADRE ku butaka RSF igenzura. Izo ngabo zavugaga ko hakoreshwaga mu kugemura intwaro. Inzobere z'umuryango w'abibumbye mu ntangiriro z'uyu mwaka zasanze byavugwaga ko RSF yakiriye intwaro zaturutse muri Emirazi yunze z'Abarabu ari ibyo kwizerwa. Emirazi yunze z'Abarabu na RSF barabihakana. Imiryango itanga imfashanyo yavuze ko kubuza ikoreshwa ry'uwo muhanda mu gice kigenzurwa na RSF byahejeje amatoni 1,000 imfashanyo muri Chad, mu gihe umuhanda winjira muri iyo ntara wemewe n'igisirikare ari uwahitwa Altena wonyine ubu uzuye amazi kubera imyuzure yaturutse ku mvura nyinshi. Icyemezo cy'akanama ngishwanama cyagaragaye nk'ikezi igihe cyane cyane mu gihe ibiganiro bibera mu Busuwisi bigamije guhagarika intambara no korohereza imfashanyo z'ubutabazi. Ingabo ntizayitabiriye.
Ijwi rya Amerika. Abahuza mpuzamakungu mu ntambara Israel ihanganyemo na Hamas no munsi kwa kane barahurira Idoha ku murwa mukuru wa Qatar mu biganiro vyo kurondera ingene impande zishamiranye zotanga agahengwe mu ntambara ibandanya mu ntara ya Gaza. Israel yavuze ko izayitabira ivyo biganiro biza kuba birimo intumwa za Amerika, Misiri na Qatar. Ni mu gihe ejo kwa gatatu Hamas yavuze ko itaza kubizamwo abaserukiri uwo murwi bashobora kuza guhava bahura n'abahuza kanywa babu katarimo Israel nkuko babandanya kubitangaza. Ibiganiro rero bitangura no munsi biza kurimbura ingingo zitandukanye, ingene haboneka gahengwe k'intambara kamara indwi zitandatu, ingene ingabo za Israel zova mu ntara ya Gaza cane cane harabanyagihugu benshi, ingene impande zitandukanye zohererekanya imfungwa z'intambara cyane cyane abapfasoni abageze mu zabukuru n'abakomeretse n'irekurwa ry'abanyapalestina bagize imbohe. Iyindi ngingo irimburwa ni ingene imfashanyo zoshikira abazikeneye abanyapalestina bagize imbohe bagataha no gusanura Gaza. Ibikorwa byo gusanura Gaza ariko bizoba intambwe zose zindi z'amahoro zigiye mu ngiro. Ibiganiro vy'uno wa kane biza kuba mu gihe icuka kibandanya kuba kibi mu karere Israeli hererereyemwo hambavu intambara itaracureha mu ntara ya Gaza. Israeli n'umugwi wa Hezbollah babandanya kurwanira mu icungara ry'umupaka wa Libani. Ikindi kiriko congera icuka kibi ni bitera abarwanyi b'abahuti bo muri Yemen babandanya kugaba ku bwato bw'ubucuruzi. Hari kandi umwikeko mwinshi ko Irani ishobora kwihora inyuma y'igandagurwa ry'umukuru wa Hamas ariwe Ismail Haniyeh, naho Israel itarigamba ko ariyo yamugandaguriye muri Irani mu kwezi guheze. Impande zitandukanye zegeka urupfu rwiwe kuri Israel. Tukivuga rero ku vy'intambara, indwi imwe iraheze Ukraine yigaruriye agace gato k'ubutaka bw'u Rusiya ariko ntirasobanura ico ishaka gukoresha ico gice yigaruriye. Nivyo mugenzi wacu Thomas Kamirindi aje kutubwira.
Ukraine yambutse umupaka ku buryo butunguranye kwa kabiri tariki ya gatandatu y'uku kwezi, yinjira mu karere ka Kursk mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Rusiya. Ivuga ko imaze kwigarurira ahantu harenze kilometero kare igihumbi. Nubwa mbere nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose agataka ku Burusiya gafashwe n'igihugu cy'amahanga. Ubu hose ngo Ukraine yahirukanye neza neza abasirikare bose bo Burusiya. Yemeza kandi ko yafashe abarenga igihumbi muri bo ibagira imfungwa z'intambara. Mu ijambo yaraye agejeje ku gihugu kuri televiziyo na radio bya gouvernement, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yarababwiye ati turimo turajya imbere neza mu karere ka Kursk, turimo turagera ku ntego yacu. Kugeza ubu umubare w'abantu imirwano yabimaze guhitana ntuzwi, naho kubakuwe mu byabo n'intambara bararenga ibihumbi 200 ku ruhande rw'Uburusiya. President Vladimir Putin w'Uburusiya avuga ko amaze kohereza abasirikare b'inyongera mu karere kugira ngo birukane abanya-Ukraine. Abahanga mu by'umutekano n'igisirikare bavuga ko ntacyo aho Ukraine imaze gufata havuze ugereranije n'ubunini bw'Uburusiya, bufite ubuso burenga kilometero kare miliyoni 17. Nicyo gihugu cya mbere kinini kure cyane kurusha ibindi byose ku isi. Ariko Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko Kursk ibereye mugenzi we Putin ihurizo ritarabaho. Ukraine yemeza ko idafite umugambi wo gufata agataka ku Burusiya ubuziraherezo. Perezida Zelensky asobanura gusa ko ari uburyo bwo kurengera ubuzima bw'abaturage ba Ukraine no gushakisha uburyo intambara yarangira.
Uko tugenda dusenya igisirikare cy'u Burusiya mu turere twegereye imipaka, niko tugenda dusatira amahoro ku gihugu cyacu n'umutekano nyawo.
Nubwo bimeze gutya ariko Ukraine ntisobanura mu by'ukuri uburyo izabigeraho, ntisobanura kandi niba izakomeza kwagura aho yigarurira cyangwa niba izabigumye aho imaze gufata nabwo kugeza ryari.
Inshuti zacu, aya makuru muheje kumva n'ayandi hirya nino ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA, akaburungu kwa madresi ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya duca tuja mu gice cya kabiri cy'ano makuru kiza kwibanda kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Muri iki gice cha kabiri turaja mu Burundi no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho tugiye guhera mu gisata cy'umutekano. Mu kwezi kumwe gusa abantu 80 ni bamaze kwicwa hakoreshejwe inkoho, abandi 228 barakomereka ni mu gisagara cha Goma umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru. Abanyagihugu n'amashahamwe adaharanira inyungu za politiki muri Kivu ya Ruguru basaba bashimitse ku buyobozi bwa gisirikare bukurwaho. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru Jimmy Shukrani bako.
Colonel Faustin Kamand Kapendi wa Kamandu umuyobozi w'umujyi wa Goma yumvikanishije ko abateza umutekano muke arabitwaje intwaro bagamije guhungabanya umutekano mu mujyi wa Goma. Ubutorohewe n'ibibazo by'impunzi zaturutse muri teritwari ya Rucuru na Masisi mpona zo zahungaga umutekano muke. Kuba mu kwezi kumwe gusa ubwicanyi bwariyongereye cyane mu mujyi wa Goma bitera impungenge societe civile muri uyu mujyi utuwe n'abaturage babarirwa kuri miliyoni 2. Uyu ni bwana Mario Ngavo Kambale umuyobozi wa societe civile mu mujyi wa Goma.
Nous avons
dufatanyije n'inzego za leta zitandukanye tumaze kubona ko umutekano muke ukomeje kwiyongera mu mujyi wa Goma. Aha ni muri quartier zose. Mu buyobozi bwa gisirikare ntacyo burimo gukora kugira ngo ibi bibashe kurangira. Mu kwezi kumwe gusa abantu 80 bamaze kwicwa, abandi barenga 130 barakomere, kandi ibyo byose byakozwe n'abantu bitwaje intwaro kugeza ubu tutaramenya aho ziri. Ubuyobozi bwa gisirikare ntacyo bwatumariye, ahubwo twebwe abaturage tugomba kwishyira hamwe ubu buyobozi bwa gisirikare bukavaho, kuko iyo niyo nzira imwe izadufasha kugarura amahoro n'umutekano birambye mu mujyi wa Goma no muri Kivu ya ruguru.
La paix ici dans la ville de Goma.
Kuri societe civile uretse kuba ubuyobozi bwa gisirikare bwarananiwe kugarura umutekano mu ntara yose, ubu yugarijwe n'umutekano muke, umujyi wa Goma ukomeje kugenda ugaragara mu bwicanyi burenze cyane mu kwezi gushyize. Kubera impamvu nkizo, abagize societe civile kimwe n'abandi baturage bo mu mujyi wa Goma barasaba ubuyobozi bwose bwa gisirikare mu ntara ya Kivu ya ruguru kwegura ku mirimo yabo. Muri ubu buyobozi bwa gisirikare ntacyo guverinoma yatugejejeho habe na gato gifatika cyane ku mutekano mu mujyi wa Goma. Abaturage bakomeje kwicwa no mu bice biwuzengurutse byose, niko ibintu bimeze. Ababigwamo cyane ni twebwe rubanda rugufi. Kwibaza icyo ubuyobozi bwa gisirikare bwaje gukora hano muri Kivu ya ruguru tukayoberwa cyane rwose. Guverinoma igomba kugira icyo ikora vuba byihuse, kuko umutekano mucyo ukomeje kugenda wiyongera. Ubu ngubu icyo dusaba nuko aba bayobozi bose ba gisirikare bakwegura ku mirimo yabo, agasubira aho bayobozi ba gisivile bazashobora kurindira umutekano abaturage, kubera ko guverinoma y'igisirikare igaragara nk'aho iryamye. Muri raporo zitandukanye zasohowe kuva aho ubuyobozi bwa gisirikare muri Kivu ya ruguru na Ituri zumvikanishije uburyo ubuyobozi bwa gisirikare bwakubye inshuro nyinshi kwiyongera k'umutekano muke muri Kivu ya ruguru. Ibyo bikaba bitandukanye kure cyane n'icyateye umukuru w'igihugu Tshisekedi gukuraho ubuyobozi bwa gisivile agashyiraho bwa gisirikare. Iki cyemezo cyari kigamije kurangiza imitwe yose yitwaje intwari itemewe na leta no kurangiza umutekano muke mu mijyi na za teritwari zose z'intara ya Kivu ya ruguru. Elite Gashegu na Bwana Theoneste Batigakuru abaharanira uburenganzira bwa muntu bakomoka muri teritwari ya Rucuru bavuga ko umutekano muke wiyongereye cyane.
Urabona ni kera abaturage bafite ubwisanzure mu gihugu, ariko igihe ubuyobozi bwari buri mu maboko y'abasirikare no kuvuga ngo ku rwego rw'abaturage nta bwisanzure bwari buriho.
Ariko mu karere kukafite ibibazo kakirimo intambara, twumvaga yuko ira etat de siege igomba kuvaho iri gukurikiranwa n'ukundi k'umutekano guragenda guri kuboneka mu burere bumwe.
Depute Safari Nyagatare watowe n'abaturage ba teritwari ya Masisi avuga ko kuvaho ubuyobozi bwa gisirikare bwashyiriweho muri Kivu ya ruguru umutekano muke warushijeho kwiyongera haba no mu byaro.
Twe turi muri etat de siege tumaze imyaka ibiri tudakora, ubu ntidushaka kujya no mu giturage tujye gusura abaturage turebe ibibazo bafite. Intambara yabereye Bunagana yabaye twaramaze kujya muri etat de siege mbere yuko tuba turi ku pouvoir gouverneur Karere ka Nzanzuka Sibita. Intambara zira progressa twibira ngo bazametrize umutekano zira etat de siege bashyizeho ubutegetsi bw'abasirikare, ariko bara progressa ngo bafashe Rucuru, bafashe Kiwanja, baragiye bageze heza hose teritwari ya Rucuru presque yose yamaze gufatwa. Bareye ku buryo uyu mutekano wagaruka abaturage bagira amahoro.
Uretse societe civile andi mashyirahamwe atandukanye arengera uburenganzira bwa muntu avuga ko guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru nabo bafatanyije kuyobora bananiwe kurangiza umutekano muke, haba gukura M23 mu bice yigaruriye, yewe no kurangiza amabanda ateza umutekano muke mu mujyi wa Goma no muri teritwari ya Nyiragongo ndetse na Masisi. Mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2023 ubwo yabazwaga kubijyana n'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu, ibice biyobowe n'abasirikare ndetse na polisi y'igihugu, perezida Felix Tshisekedi yumvikanishije ko ubuyobozi bwa gisirikare buzakurwaho mu gihe umutekano muke uzaba warangiye, cyane ko ari nayo mpamvu nyamukuru yamuteye gushyiraho iki cyemezo. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Jimmy Shukrani bakomera, urakoze. Tuve Goma tuja muri Kivu yepfo, aho ubuyobozi bw'iyo ntara bwasubiye kurekura ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yose kiretse inzahabu. Bwari bwahagaritswe kubera iki? Tubibaze mugenzi wacu Jean Mukankusi.
Ikomorerwa ry'ibyo bikorwa by'amabuye y'agaciro ryavuzwe na guverineri w'iyo ntara mu itangazo yashyize ahagaragara kuri uyu wa kane. Guverineri Jean-Jacques Purusi Sadiki mu kwezi kwa karindwi yari yahagaritse imirimo yose y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, anategeka amasosiyete n'abayakoragamo kuva mu bice birimo ibirombe. Icyo gihe yavuze ko icyemezo cyafashwe kubera akajagari katerwaga n'abakoraga muri ubwo bucukuzi, ariko yirinda kugira ibindi atangaza birenzeho. Uretse zahabu, ako karere kanakungahaye kuri gasegereti na koruta, ikoreshwa cyane mu mashini zikoresha ikoranabuhanga. Nyuma y'inama n'abagize ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, hafashwe umwanzuro wo gukomorera ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nk'uko itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa guverineri yabivuze. Iryo tangazo rivuga ko bazakomeza kuganira n'abafite uruhare mu ruganda rwa zahabu batandukanye ndetse n'abandi bakora ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Itangazo ryongeyeho riti ikigamijwe ni uguhindura urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rukajya ku rwego rufite akamaro mu iterambere ry'intara ya Kivu y'Epfo n'abayituye.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yacu tuyabandanirize mu Burundi ku nkuru nayo nabemere nk'itangura no makuru. Abanyagihugu ba muri komune ya Kabezi turi mu ntara ya Bujumbura igizwe n'amazone 4 basaba ko baronswa umuyaga nkuba bamaze igihe badafise, basigura ko atamuyaga nkuba bigorana gushikira iterambere muri kino gihe. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru yacu Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Aha turi ku mutumba waramba muri komine Kabezi, aha bakunzi b'ijwi rya Amerika bishikiye ahasanzwe harashinzwe ibyuma bitwara umuyaga nkuba. Gushika ubu nta nsinga zirashigwa ko abahaba ariko barashima kubona ibyo byuma byarashinzwe, kuko ari kimenyetso cy'uko umuyaga nkuba ugiye kuhashwara. Nta bitigiri abakunzi b'ijwi rya Amerika babashije kumenya ibyo abantu baba kuri uyu mutumba waramba ndetse n'abagize komine yose ya Kabezi basigura ko bari batanguye kwitegurira gukoresha uyu muyaga nkuba mu kugwa by'iterambere, kuko kutagira umuyaga nkuba bituma baguma inyuma mu iterambere. Uko niko babisigura.
Nuko bosira kwinshinga hama karahura umuyaga nkuba kugira natwe turo
matara haba ibintu by'iterambere. Hari uko abantu bashobora kuba badandatse ibintu ntibihave bigira ingorane nk'amata. Amatara birafasha cyane, bituma tuba ahantu hameze neza kandi habona, kandi ducuruza ibintu bigasohoka.
Nk'aha aka kazi kacu dushobora gukoresha imashini z'umuyaga nkuba, amateriye dosudire, amagasaro do kwafira n'ibindi.
Twagomba ahubwo bishe binyaruka tutangure kurara habona.
Abanyagihugu baba muri iyo komine bemeza ko basigaye inyuma mu iterambere, kuko komine babamwo isa niyegereye igisagara cha Bujumbura. Bavuga ko bahura n'ikibazo cyo kutaronka naho bakanyisha ibintu bishobora gupfa iyo bitagiye muri frigo birimo inyama n'amafi. Naho amatelefone yabo bavuga ko bifashisha abakoresha umuyaga nkuba uva ku mirasire y'izuba, ariko naho hakaba atari henshi habegereye. Ikindi bavuga nuko kutagira umuyaga nkuba abituma n'abasuma babiba buri munsi, aho batubwiye ko bashobora kujyama bagasanga basuma inzu yose bayogeje.
Niyo tugomba ibintu bijyanye na frigo, urumva twaje kurondera yayo mafrika ari hari umuyaga nkuba, ibintu bijyanye no gushudira
no mugeco uza gukubisha nk'ibigori cyane imyumbati cyatugorwa saka tugiye mu zakanyosha
sanga bivye mu mabotike no mu mazu barinjirayo, kandi uryamye mu nzu ukagasahura uturi mu nzu twose ukaza gusana ukusanga ibintu byose babitwaye.
Yene ya botike yanjye ngaha bayifye fyose.
Uyu mukenyezi avuga ko bamaze kumwiba inshuro nyinshi cyane, ati banteye ubukene kuko nutwo nguze mbyuka badutwaye. Avuga ko bikinga umwiza abakiba abanyagihugu.
Niba barantwara impuzu zose, barantwara n'utuntu tutu era nyene bwo gufasha umujyango je ndi umupfakazi, kandi baranyivye gose gushika ubu nta kintu mfite imbere n'inyuma. Bivuye kubasoma baguma badutera batuyiba, ubwo mengo bafite n'ibintu bazirika ku bantu kuko usanuka ibintu byose bavyivyo twazimene bayinjiye.
Ngaho muri iyo komine nyene ya Kabezi barafise ibyiciro by'amashuri atandukanye. Abanyeshuri biga ibyigwa bikenera ko bakoresha umuyaga nkuba babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bibabuze amahigwe menshi mu byigwa byabo.
Neka ko twiga ivyigwa bimwe byasabwa ko hakoramwo umuyaga nkuba, nica nk'ivyuma dukoresha mu ishure bimwe bisaba kumenera uva ku muyaga nkuba ariko bitakunda kubwiyomva. Ico twasaba nuko botunyerekeza gera natwe ngo dutangure gukora nk'abandi.
Abakunzi b'ijwi rya Amerika habagerageje kurondera abajejwe intwaro ngaho muri komine ya Kabezi, bavugana n'umukuru wa zone Ramba ico bakiriko kirakogwa kugira ngo umuyaga nkuba uboneke. Reyimo Singiyumva araremesha abarongoye ko igikorwa co gushira ko intsinga muri ibyo bice kizotangura vuba n'ahatakiringo yerekana.
Ubisanzwe ibibazo by'umuyaga nkuba biri ngaho gusa no mu Gakungwe harakenewe ko haja umuyaga nkuba kuko hari kubuduka muremure wo gutera imbere. Hanyuma zirya noze bashinzwe biriko birakora kugira ngo bashyire ko amasinga nuko bariko barakorera muri Kabezi abaje Kabezi nibaza ko baca begereza gushira insinga hajya nyene nabonye kwiramba naho batangwa gushinga amapoto.
Komine Kabezi iri mu makomine yegereye igisagara ca Bujumbura aho kuwashika uvuye muri komine ya Kanyosha harimo ibirometero hagati ya 4 na 5. Imitumba imaze gushigwamwo ibyuma bitwara umuyaga nkuba ni imitumba ya Ramba, Mena, Kiremba na Kabezi yose ikabiri muri komine ya Kabezi intara ya Bujumbura. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Duce rero tugaruka ku yandi makuru yo hirya no hino ku isi, turagaruka cyane cyane mu by'amatora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko tubifatiye ku yindi migabane aho muri Ukraine bakurikirana hafi cyane iby'amatora ya president azuba ku itariki ya 5 y'ukwa 11 uno mwaka. Mu nkuru zihariye zibasobanurira ibijanye n'ano matora yo muri Amerika uno munsi, mugenzi wacu Thomas Kamirindi aradufasha kuraba igituma abanyagihugu ba Ukraine bakurikiranira na hagufi amatora ya Amerika.
Kuva Burusiya buteye mu kwezi kwa kabiri 2022 bushaka kwigarurira Ukraine yose, Ukraine nicyo gihugu cya mbere ku isi kibona inkunga iremereye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika kandi nanone iri ku isonga kure cyane mu bihugu byose bitera inkunga Ukraine. Guverinoma ya President Joe Biden na Vice President we Kamala Harris imaze kuyiha amadolari agera kuri miliyari 175, amenshi muri yo ni imfashanyo ya gisirikare. Nakataraboneka nk'uko Mikola David Yuk, umushakashatsi mu bya politiki wo muri Ukraine, yabibwiye Ijwi rya Amerika.
After Second World War, that is the biggest support.
Kuva nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, niyo nkunga ya mbere nini kurusha izindi zose Amerika ihaye igihugu cy'Uburayi. Banditse amateka rero.
They created the history.
Kugira ngo imfashanyo zikomeze zigere kuri Ukraine mu ntambara irwana n'Uburusiya, guverinoma ya President Volodymyr Zelensky ivuga ko irimo itegura uburyo izakorana na guverinoma yuzatsinda aya matora ya Amerika, yaba Kamala Harris wo mu ishyaka ry'abademokrate, yaba Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani. Kandi guverinoma ya Ukraine yarabitangiye kuko, bityo ku itariki ya 19 y'ukwa 7 gushize biturutse kuri President Zelensky wabisabye, yavuganye na Trump kuri telefone. Trump yari yaraye yimitswe ku mugaragaro n'inama kaminuza y'ishyaka ry'abarepublikani nka kandida waryo. Ako kanya bakimara kuganira, Zelensky yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko yabwiye Trump ati Ukraine izahora ishimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika idahwema kuyitiza imbaraga zo guhangana n'iterabwoba ry'Uburusiya. Trump nawe yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ati jewe nka president utaha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nzazana amahoro ku isi, nzahagarika iyi ntambara yatwaye ubuzima bw'abantu benshi cyane, inashwanyaguza imiryango y'inzirakarengane itabarika. Impande zombi zizicara hamwe ziganire ku masezerano yo guhagarika ubwicanyi kandi azaca inzira y'iterambere. Nyamara rero abashakashatsi n'abasesenguzi b'abanya-Ukraine ntibizeye Trump. Umwe muri bo ni Yevhen Hribovsky, umushakashatsi mu bya politiki, yabwiye Ijwi rya Amerika uko abibona.
Ukraine is between the rock and the hard place.
Igihugu cya Ukraine kiri hagati nk'ururimi kuko Trump aramutse atowe ashobora guhagarika inkunga yose Amerika iha Ukraine, kandi ahora anavuga ko ashobora gukura Amerika mu muryango wa OTAN cyangwa kuyica intege mu buryo ubwo ari bwo bwose.
Usibye Trump koko wamyavuga ko azareka Uburusiya bugakora icyo bushaka muri Ukraine, na J.D. Vance, kandida vice-president we bafatanyije kwiyamamaza kuri tike imwe y'abarepublikani aherutse gutangariza radio imwe yo muri Amerika ati Ukraine nta kazi kayo uko byayigendekera kose ntacyo bimbwiye. Zelensky na Trump bahuye rimwe ku itariki ya 25 y'ukwacyenda 2019 i New York ku ruhande rw'inama rusange y'umuryango w'abibumbye. Trump yarakiri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikiganiro cyabo giherutse kuri telefone ni icya mbere hagati yabo bombi kuva Uburusiya bugabye igitero simusiga kuri Ukraine mu kwa kabiri 2022. Hari hashize imyaka itanu nanone baganiriye kuri telefone byaviriyemo Trump hafi kwirukanwa ku butegetsi n'inteko ishinga amategeko Congress niba mubyibuka. Naho Kamala Harris na Perezida Zelensky bahuye inshuro esheshatu kuva Harris abaye vice perezida wa Amerika ku itariki ya 20/01/2021. Ubwa nyuma ni mu kwezi kwa gatandatu gushize mu nama mpuzamahanga yo ku mahoro muri Ukraine yabereye mu Busuwisi. Abakurikiranira hafi politike y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biteze ko aramutse atsinze amatora Harris yakomeza umurongo umwe wo gutera inkunga Ukraine.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Leta ariko irabahamagarira no kuja muri iryo terambere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Epfo bwasubiye kurekura ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro yose kiretse inzahabu bwari bwahagaritswe kubera ko bavuga ko zimbugwa zicukugwa bidakurikije amategeko. Niho ngaho duce dusozerera amakuru yacu uno munsi. Mwakoze kudutega biri Diane ni nahazwe niwe mwari kumwe kuri mikro, bakoze badufashije mpinga bw'ivyuma muri buharimo Nadia Taha na ingenieur bari kumwe mu Rwanda no mu Burundi n'ahandi mwemera ivya Ekleziya Katolika uno munsi n'umunsi mukuru wa mwijuru rya Bikira Mariya abawuhimbaje n'abaza kuwuhimbaza. Tubifurize rero umunsi mukuru mwiza naho butaha anje Imana niyongera kudutiza amagara tuzosubira mu ndwiza. Mubandanye kuranirwa mu banyu no mu vyanyu.